say perfect.
Shundi, yeah. Dangerous. I wish kuti daindiri chiangwa, daindine mari, ndaizotora mukombe. Ndichigara ziteni rakakura, ndakaisa futu patafura, chinondi zimba uroo.